cha Switzerland. Jina lako mpenzi nani? Nataka kukupigia